ajanye nibi byuca kubiri nimi nimigenzo y'ikirundi ku ma radio iteka FM kazoza FM BTV Roy TV twarabonye inkuru zihengamye twarabonye inkuru zibesha twarabonye inkuru zitagira bataravye neza iyo zazananye izo twarabiravye cyane kuri RFI twarabiravye cyane kuri iwacu twarashoboye kubona nayandi makosa ajanye no gutyoza agahamagarira urwanko mu bya politike kuri indundi kiritire harabonekanye imvugo zicyafuza abantu ibyo byarabonekanye kuri radio CCIB FM indundi FM nabonesha FM twarabonye amakosa janye n'imvugo zicyafuza abantu imvugo ndenza rugero izirimo ibinyoma kuri Kabaza Web TV imvugo zirimo ibitutsi zivanga mu buzima bw'abantu zarabonekanye ku rubuga rwa Facebook bi radio izere FM amakuru ahengamye ateguwe ne adateguwe neza yarabonekanye kuri net press harabayeho gushikiriza ibintu ko bitari kugereranya abantu n'ibikoko gukoresha imvugo zigisha urwanko ivyo vyarabonekanye kuri bimenye Burundi Communication Center BBCC hariho amakuru arimwe ibinyoma n'amakuru ahengamye ivyo vyarabonekanye ku rubuga rwa Twitter gukiriho amakuru ahengamye arimwe imvugo icyafuza abantu kuvuga nabi abo musangiye umwuga gutanga amakuru atahuriye n'ijambo ry'umutwe ivyo vyarabonekanye ku rubuga ngurukana bumenyi bimenye bumenyi rwa iwacu ari amajambo y'ugukenguruka y'ugukengera abantu ahengamye arimwe bitutsi bicyafuza agateka kazi na muntu n'ubwigenge bw'igihugu ivyo vyarabonekanye kuri Yaga Burundi aho nyuma y'amakosa yakoretse twarashoboye kuganira n'ubwego na nabari muri inama turabona ko burya itegeko rigenga CNC risaba yuko ibinyamakuru byandika biza birazana ikopi muri muri CNC hariho rero ivyo menga ntibikibaho ivyo navyo bikaba ari Burundi Pride burundi.org burundinet.org inama nkenguza amateka journal ikiyago cinama nshinga amateka le dernier dépôt administratif du journal Jimbere journal Jimbere Eco Sanctuaire Iboneza News magazine Tubirate inkiko magazine izo rero duhejeje gusoma inama nkuru y'igihugu yabonye yuko twobibutsa ko tutanze ikiringo gitoyi kugira ngo bashobore kuba bashoboye gusubira kuja ku kivi mu nama ikurikira tuzoheza dusubire tubiweze dusanze batashoboye kubahiriza ibyo basaba dufate izindi ngingo twarabonye ko hariho ibindi binyamakuru bijanye na presse en ligne byo byo umenga ntibikibaho twarabonye ko hari zitakifise ico zivuga ntitumenya ko babuze abakozi ntitumenya ibyazo izo nazo zikaba ari Home World TV Ihuriro TV Business Time W Leaders Mengoline.com site de la Cosome JTV Show Up TV dukurikije ingene zikora inama nkuru ijejwe gucungera ibinyamakuru yafashe ingingo yuko izo zihagaritswe.